dhacdo sasankiyeedaan arkaa samada yaa laga qoray farmaajow sama kuwaa soomaalidii way israacdo sasankiyeedaan arkaa samada yaa laga qoray farmaajow sama kuwaa
Yeah, they're